Nubwo igice cya mbere cy'umwaka w'ishyure cyagenze neza muri komini ya Buganda ibibazo ntibibuze akarorero ni kuri ECFO bumbiri ya gatatu uretse ikibazo cy'ibirasi ibura ry'abigisha bakwiye ibura ry'intebe abana bicara ko n'ibitabo iri shyure rirafise ikibazo cy'utuzu twa sugumwe ndetse n'amazi ku banyeshuri barenga ibihumbi bine bari muri bumbiri ya mbere ya kabiri n'iya gatatu hari utuzu twa sugumwe tutarenga 12 gusa kandi natunyene ntitwugaye Serge Nzeyimana arongoye bumbiri ya gatatu akabasaba ko boronswa amazi n'intebe n'ibikoresho bifasha abigisha n'abigishwa
ego kibazo cy'amazi ngaha nakayobera abahinga mere ni muri komine nka yose yacu ya Buganda mugabo abajejwe intwaro bariko bagerageza kugira ngo ayo mazi aboneke abana nibo bazana amazi yo gukaraba bakazana rimwe rimwe mu ndwi kugira ngo tubandanye dukora isuku buri wa gatanu rero abana baragira isuku mu birasi ndetse no mu tuzu twasugumwe bumbiri ya mbere na bumbiri ya kabiri yose hamwe dufise utunogo dushika 12 icyo twosaba hanini ni kuri iki kijanye n'amazi twasaba intwaro yuko bozo turonsa amazi naho bigoranye muri aka karere turimo umunsi yabonetse bakaturonsa amazi hanyuma ikindi dusaba intebe kugira ngo abana bashobore kwicara neza bige bameze neza ibindi dusaba nk'ubuyobozi turasaba ibikoresho mfashanyigisho ibitabo mugabo muri iyi minsi twaragerageje turaja hamwe n'ababyeyi hariho bikeya ababyeyi bagerageje kwigurira n'intebe nkeya baragerageje kuzikoreshereza
nayo Nshimirimana Idrissa umuyobozi wa Lycée Communale Buganda amenyesha ko iri shuri rifise ikibazo cy'ubwinshi bw'abanyeshuri ndetse n'ibikoresho nka fotokopiyeze yobafasha gusohora impapuro z'ibibazo ikindi iri shuri rirabangamiwe n'amazi y'imvura aritera amwe akiseka ku mpome zigize iri shuri ayandi agashwara mu masomero agasaba ko abajeje intwaro bobafasha kubaka imifurege kuko naho bubatse ntibashoboye kurangiza kubera ikibazo cy'uburyo
na cyane cyane duje tugira abanyeshuri benshi mu makarase ya mbere atanguriye igisata na cyane cyane nko mu yindwi turonka abanyeshuri benshi no mu ya 11 cyane cyane w'indi arabigisha kuko n'uko usanga nk'ubu dufise abanyeshuri bashika 120 gisata cy'indi arabigisha bo umwaka uhetse mu yindwi twa dufise abanyeshuri 130 iyo babaye benshi n'ubundi bananirwa baca bababe benshi aca tugira ikibazo rero cy'intebe tukagira ikibazo cy'ibitabo bo ikindi kibazo dufise ni ikibazo cerekeye les infrastructures ikibazo dufise cyane kiduhanza intuzi ni icy'amazi imvura yagwe amazi yose aturira ngaha akama ajya ku nkome umva agasanga ngaho ishuri ryapfa kubomoka aha nta serivisi d'aménagement ihari d'urbanisme umva wese abanyagihugu bubatse n'importe comment amabarabara mu kubaka mugabo nta itige yahabaye mbega kubera ko turubaka ko iyo turi kuturubaka uko tuduhutse inzu niko amazi aba yiyongeye urumva rero ubu bari kubarubaka bamaze kuduza ade kilometre ajya amazi yose yo kuri de kilometre yose atabikira ngaho iyo problème mbese na jewe jenyine ndayifise ava ngaha akamaza guseka muri primaire agaca aseka na inspection communale urumva rero aya mazi ugasanga nk'amababara nk'atatu yose ane yose conjonction y'ayo mazi yose ahahurira nahakuririse mbere hari n'igihe yari adiboroda akamaca mu maratrine iki na kimwe usaba ni uko nk'abaza gufasha abapartenere baza gufasha mu mashuri ariko babonanye ku mashuri ahari mugabo igihe atazuba yabomotse banse gufasha bito bito bazofasha byinshi bizota saba rero abapartenere baze ntibabone amaroko ahari la gestion nayo yayo ingene yateza kuba kuko ifoke tugira gute ibyo baduhaye tumenyere tubicunga kandi tubibungabunga kuko amashuri atwara uburyo bwinshi
Irankunda Jean Paul umuyobozi w'indero muri komine Buganda amenyesha ko muri rusangi amashure yose afise ibibazo by'intebe z'ishure utuzu twa sugumwe twuzura n'ingoga ikibazo cy'amazi nibura ry'abigisha agasaba leta abavuka ntara ndetse n'abarundi baba hanze guterera kugira ngo abana bige neza kuko umwana si uwumwe
muri rusangi iyi komine irafise ibibazo kubyerekeye inyubako bafise ingorane y'ibirasi turabuze kandi intebe mu mashuri cyane cyane muri aya mashuri shingiro mu myaka ya mbere n'iya kabiri aho usanga abana ku mashuri atari make usanga bicara hasi bafise ikibazo cy'abigisha turabuze kandi n'ibikoresho mfashanyigisho cyane cyane mu myaka ya gatatu iya kane n'iya gatanu n'iya gatandatu komine Buganda isanzwe ifise ikibazo cy'amazi meza ibyo rero bituma ku mashuri atari make amazi tuba tutayafise ahashika naho mugabo twaragize imana nko ku mashuri afise umugambi wo kugaburirwa aribyo bita cantine endogène aya mashuri barabage barafasha bagira ya mashuri y'amazi bita amaforage amwe bakura mu kuzimu hanyuma yo hari n'andi mashuri usanga afise amarobine mugabo ugasanga ayo marobine amazi ntaza ari menshi bitewe n'ubukene bw'amazi buhari turafise kandi ikibazo kijanye n'ubutuzu twasugumwe twuzura n'ingoga bitewe n'uko dufise ibitigiri by'abana benshi kandi utuzu twasugumwe burya turazimbye indero niya twese kandi abana na Burundi dutera kamo abantu umuntu uwo ari we wese dutera kamo leta imvukira abantu bose yaba baba mu Burundi yaba bari hanze baze baribuka yuko hariho ikintu tutenza gushyira imbere gufasha ibyerekeye indero mbere ngirwa ko nshimira aho bamwe bamaze gufata hariho nk'imvukira ziriko zirahaguruka zifasha abavuga nk'ibirasi bibiri twahawe duherutse gusanurwa n'umwubakwa umuvuka mutumba mutumba kaburanwa aho hari umuhavuka yadufashije gusanura ibirasi bibiri na direction araduha amabati baraduha n'uburyo bwo kubikora muvuga kandi ko nk'uyu yarongera adufasha mu gutanga intebe zishika 50 zizoja kuri Ecofo Ruhembe intebe zishika 50 mu mashuri hari n'abandi bariko baragerageza kuja hamwe bashira uburyo hamwe kugira barabe yuko bufasha mu gisata cy'indero nicyo gituma rero ata muntu yobyirengagiza n'intwaro ari administration ari mvukira arabahakorera bose bagashyira inguvu mu gufasha mu gisata cy'indero.